ngithanda umuntu okuthanda yo kumnandi ukuthandana nomngani wakho yonke into nabonisana yonke into nabumelana kumnandi ukuzishaya nebesti yakho
Stand on a stroller, boy, pagan.